Liza, ko igikombe cyari kibonetse, muzanire. Muzanire igishyushye cyambanze nkuhurize.
Ntabwo ari ngombwa.
My baby.